zvazve kuzvimbisana. Guys, mark deep is up and I love kwa kuitsana.
Impanu. Ndoda kuda nanzo dzamkonda nekuvhaleka mangwane. Veritan. Eh? Andi mune baby. Impanu. Alright.